mehunu sɛ mawu ne nkyɛ ne sɛ speed a na ɛwɔ moto no mu no a mede nyɛ accident no mehunu sɛ mawu nti mesɔre firi na mene makora baako no ɛte moto no so nti mesɔreɛ no na mehwɛ baabi a memetɔeɛ no ɛne baabi a moto no da no sɛ menipadua da hɔ a because mehunu sɛ mawu na speed wɔ mu metwi na metwi Honda Forza 250 me na medekyɛ wiifoɔ no sɛ ɔmontɔn fa nyɛ adwuma mewɔ South Africa no na mede kyɛ ho sɛ ɔmontɔn fa nyɛ adwuma nti no ɔmatɔn ɔmode twa fos a ɔmotɔn nti mbaeɛ na madamfo bi de ne moto ama me sɛ ɔtu kwan ɔde ama me sɛ mentenatena so moto no dwane yɛkɔ sie 650 deɛ na metwi no yɛ 250 ɛna weekɔ sie 650 nti wei dwane na menka ne sɛ mepɛ speed metwi moto no sɛ mankɔ speed a memfidi sɛ metwi moto nti metwi moto no mehwe hɔnom deɛ infact na mene sɛ mawu awie mawu but meyɛ obi a m'ani yɛ den mekra so yɛ den mekra yɛ den paa m'ani so yɛ den paa nti mesɔre firi moto no accident mu na mehwɛ wie moto nda no mehwɛ ɛkwan no sɛ menipadua nda na kɛsɛ menipadua nda gyina hɔ no makra no nti apae
ɔde na ɛnyɛ wo nkoa no hɔno wone nnipa bɛyɛ sɛ nonamu no
mekɔ baabia ne akɔyɛ asɔre mekɔ baabia ne akɔyɛ asɔre na mekɔyɛ asɔre baabiaa yɛ na medi kan kɔ kuro no so akɔdi 3 days wɔ hɔ kuro bi a bɔ no sɛ makɔyɛ asɔre hɔ bia mekɔdi 3 days wɔ hɔnom mene mebɔyɛ baakɔ a megye ne di 17th August no a menyɛ accident na ɛyɛ me birthday
ɛna wonya accident
nnipa bebree frɛ me tumifo mefi mbible reader no ne deɛ mene nyɛ accident ka kyerɛ sɛ ɛne yɛ wo birthday no deɛ meyɛnkɔpɛ club baabi no atena sɛ na yɛnguide wo na gye w'ani but mefiri South Africa baa nnipa nhu me video this time ɔhu sɛ nnipa nhu me video this time yɛ because of acquaintance na metu yɛ no so I have to go to the ghettos and preach.
Hey, serious. Who fifth South Africa by no? Your first evangelism, I know where you are. I said, no, why you didn't come here?
My first evangelism began by the cassette.
Okay, you didn't come here.
Videos, no, you cry, my boys, no, no, because so much.
We how many evangelism?
We are second time. Yeah, we
that time, so I know, your birthday.
Yeah, 17th August, name birthday. But now, and birthday, no, my we are by the program. No, me we are the 16th August. Like I said, 17th August, and yeah, they are me free because I'm birthday. But I'm a cobble, be any cover said the horses here, said I met my choirs or yeah, and I'm a cobble because preach and person get to know a term in Casaba because me get to know and preach or motimacy. A more moon ghetto, a more moon view, a more known from one name. Me preach or moon who sent me a soft sɛ na pɛsɛ ghetto foɔ ne hu sɛ o sɔfo so nyame yɛ so yɛ sɔfo ayɛ dɛn nti na menam kwan so na yɛ anadwo me bɔɔs ne tumifo sɛ ade asa ɛne mbirthday nti nka mentena club bi anaasɛ pap bi na nka ɔmo gade me na mengye m'ani but adwene no baabi a na ɛda no infact na nyɛ sɛ wobɛgye w'ani na mesii kwan no so moto no so dwane nti mekyi moto no yɛnkɔ speed a mempɛ
wo akwara baako no wo se ne ti paɛ ɔwɔi
ne ti paɛ ɛsi a wɔda confina check hospital
sɛ wo na wɔayi wo ba ɔno deɛ ɔno so mu nya yie no
ne nti ɔma yi me ne sɛ fɔ no sɛ mɔntana breeding nti no ɔmoyɛ me surgery na ɔmo sɛ ɔma hwɛ ma wie ɛsi a na wɔyi me sɛ wode wo no sɛ ɛsi a na wɔyi me ɔmo sɛ mɔntana breeding nti no ɔmo yi me no na wa ne mi ni di nkɔmɔ nti ɔno deɛ nfa mi kasa mi nim matis wɔ dan confina check hospital ebi ko ne ti paayɛ ti paayɛ
na that day yɛs o birthday 17th na o ko evangelism na o esi ase akonja o hu sɛ bibi sɛ ebɛto wɔ na ɔna sɛ o hu kura
ɔ man hu na ade baako no sɛ wiase na ɛkyi no bi sɛ mekra no atim mu no sɛ menipadua na mede nam no de nipa do omano kan ya na intime ye onse ye wo sol bi wo no ma ye wo kra bi wo no ma de nipa de ano kan onipa etufu kra wo ntie sa so no wo wiase sa na metie
etufu a wo ntie
metie